mwese bavukanye barundi mukorera mu bindi bihugu iki ni gihe navuga nti ni cyiza ko tuyaga turi umuryango mwaje iwanyu iminsi yose iyo umwana yagiye kuramukanya iwabo babazanya amakuru ati mwebwe hiyo ngaho byifashe gute ukababwira nawe iyo wahora ingene byifashe rero ubwa mbere nagira mbanze ndabahe ikaze mu gihugu cyanyu tubahe ikaze kuko ndazi yuko muje muramaze kubona yuko igihe cyose muje musanga hari byahindutse Burundi nsigaye mvuga yuko bukura nk'umugera wa sida nibo bagenda bagatora umuti w'indwara bayitowe bakayibona neza bati umuti n'uyu bagaheza kuwukora yahindutse no mu Burundi turi ku muvuduko udasanzwe ngira ngo aho mwaciye hose murabona yuko ari igihugu kiri muri shanti hose habe hariya mu mihana twaratwitaga mu rutoki habe mu bisagara hose murabona ko ari amashantiye gusa hose byerekana yuko ubu natwe mu mutwe iwacu mu muzirikanyi wacu byerekana yuko natwe turi mu ihinduka rinini aha nariko ndumviriza kugira banze numvirize bakeyi mu byo bavuga jewe ubibazo byose ndabyumvise nama niga kubera iki mugabo jewe cyo ntakubwira ubu twashaka tugakura ishafu tugakura ishari tukabaza tukamenya uburundi ingene bumeze byose bicabihera umaze kubibona tumenye uko twebwe iki gihugu cyacu ntitwari bwatangure kugiha ubuzima ahubwo barabandi baduha ubuzima maze iminsi ndiko ndatembera tuvugana n'abantu batari bake ndabigira igihugu cyifashe hari ibibazo bakunda kugasanga ahuca hose ngo bavuga ikibazo iki kibazo nitore umuntu ukazibona ikindi giceke byuka nicyo gituma byiza umuntu abaza akarero gatoyi ntanga aho muri hose muzamwumva ku kibazo cy'amadevize muyago byamwebwe murigera mu kiga icyo kibazo nabo muyaga mwebwe muri mu bindi bihugu ayo madevize niyo mahera mukoresha aha mu gihugu cy'u Burundi kagwangwa amadevize ikibazo cy'amadevize hariho babihevye mu minsi heze bagwa ikibazo cy'ubukene ngo mbega tuzokivamo gute icyantwengeje mvuze nti kuva ubu uzombwira ko Kenya azobanza mbwire ko yahora atunze acanyereka aho yahombeye none kubera ko uvuze ngo ubukene umenga bunje uno munsi sawa wahora utunze nyereka rero wari utunze nawe wahombe umenga nta mwanya dufise wo kwiyumvira icyo turi bavuze amadevize kare yavahe kwatanu ngaranyereka ati irobine yari iyi none yari ubugawe nta n'umwe mugabo jewe nka sebarundi ntegereza kuronka inyishu y'abarundi ndacika kabone icyo ari cyo ntihagire uzobesha uburundi ntibwari kuva twikukira ntibwabaho twari dutunzwe n'imfashanyo usaba none uwo mugiraneza agufashije yazana amarundi cyangwa yazana amadevize none aducukije duca turira icyo umunsi ndagitora niwo munsi ndahumuye umwana abavyeyi abamama muri ngaha umwana yumbiye kwibera kana kuri vako mugira gute nimushya ku pilipili umwana yumbiye kwibera kana kuri vako ushira ku pili nibarura kikoko baba mubona ntuze ei pilipili ashira ku vako umwana karira akarararira abapapa rero nabo kubera baranka amaboroko mu nzu agataho kuvuga ati basi mwose uno munsi ejo tuzuri mwimba nawe ati sindamuha abagabo rero iyo bibaye uko kenshi hageze ku mugoroba cya agenda ahantu hateramira akaza kuza umwana yasinziriye kubera yabonye ko nyina ni rubura kigongwe nimwibaza rero ibigabo nka twibwe vyize biciye ubwenge biyoberwa ko byahora kwibera twaracutse we nimumbwire ntacyo ninabambeshe vuga aho yahora apfa yego ninabambeshe vuga tuhugurure n'imfashanyo yahagaze none bahora bavuga ku Burundi babuha appui budgétaire à hauteur de 52 ou 53%. Ça. Hari appui budgétaire turi gato ubutukiro ahubwo turabagabo kuba nuva kuri karani se tipo gusa ukaduga wowe nyine ukimenya ikaba sampos ahubwo turabagabo turabagabo twacutse rero ubu twataguye ku giswi kino bera niba rero ayo madevize uvuga ngo arabuze tuyaronde turabagabo bato tuyaronde mugabo ingorane zihari kubera kwa kundi twarezwe dusaba birakugora ingene wiyumvira ingene zo kwigaburira wahora ugaburirwa n'urugendo rukomeye urugendo rukomeye ubu rero hageze ko duca ubwenge tukamenya ingene turondera bazabashikira nganji duhejeje kugira bije umwaka bose nabwiye nti narabye amapetebeya yanyu yose nta nimwe yo gusana amahera nabonye nta nimwe yo kwinjiza amahera mu gihugu none iyo bije mwe mubona murya gusa udashobora kuvuga ngo mbe ndondera ivyo ndya navyo yumva iba kubera iki ntimupfana ngo abashikira twese abarundi turi bamwe ntimupfana ngo abashikira nganji ngo badeje abarundi turi bamwe ntitubaze twebere iryo kosa tubaze tumenye ko turi abantu tangura wewe iwawe uriho dabo kwigihuke beshwaho na apore individuelle wewe nyine urananiwe kwigaburira uzo igihugu zogihe iki tuhera ho nyine kubera iki urumva genda fata uwo mwanya ntiyumvira nasanze urazora aba bose ntibagwanira bagwanira kurondera ubuzi muri leta bos utagiye muri leta acho mu komisionere utabaye mu komisionere uragurisha Burundi ukagenda ukabucafuza ugatukana kugira ngo baguhe amahera yo gutukana kandi ugashyirwa ngo uratunze utunze iki kandi warose amahera yo gutukana utuka igihugu cyawe rero igihugu cy'u Burundi ubu tugeze muri faze tubanze twimenye duce dutera imbere kandi umunsi turakwimenye nshya dutera imbere nshya mpana n'akarero gatoya kandi si gatoga njyewe ntabwo guhembwa na leta generale muzima none ari katremire ni mama jewe ndavuga jewe umanzi inzu ya katrovemire wabahute tabagisha ukuri mbwira ingene wopanga inzu y'ibihumbi 180 uhembwa ibihumbi 194 ukagaburira abana umuryango ukawutunga abana bakaja ku ishuri wabishobora jewe nace nta kwimvira burya umuntu yaca kwikorera ivyiwe ntiyotunga yega narafashe ingingo mu mutwe nyene yuko ngira mve mu kazi ka leta nje kwikorera ivyaje kuko je nduva mu mutwe wanje ko ntashobora kumukenekera nzira kandi je mu mugenzo yanje gusaba n'ikintu cya mbere kingora kandi je yore yore ngorane mfise no munyamahanga je akavangongera ndabahiki ndamubaza nti ya contract kuko bazi ko atabona ko ikintu cyagusa atakira kwa rode aba ari kwa rode n'ikintu jewe imisi yose hariho umugabo umwe yigeze kuza avuga ngo urumva ngo Burundi ngo turashobora ngo bunyene ngo kuba financement aravuga numva cyo biharani byinshi kwe cyane cyane mwicara ko twamaranye nk'amasaha abiri kugira mbwira ukuri ndondera aya mahera woyazana atakintu uri kurarondera ka muri Burundi nasanze cyane cyarondera cyarabwira ni kwahe ntagira uzobesha nta muntu ashobora gusororera icupa urabona muste ntashobora kuyigusorora ataki na kurondera ko ntibikunda namwe muri abantu iyo mvira umuntu wo baza gusorora uvuga uti je nasorera umuntu nazi atacyo zo gukora ko ntibikunda nicyo gituma twiga tubanze tuyimenye umufunksiyoneri je ndabwira twebwe mu ishuri ntimavamo wese twize gusaba genda namwe isubiritse amaso nyuma mwimvira amwe bw'abarundi mwibera hanze umwahindu mwarahindutse kubera mwigana abandi wiga uva ngo mbe ndize fakulti yihe no cha ndonka kazi uva we uriko wiga gusaba kazi nico gituma umunyeshuri atirisha mu ishuri kuko wewe cakenera urya rupapuro gusa ruzotuma agenda wembwira rero kuva mu bwana bwawe primaire ugaberirwa na so na nyoko ukambikwa na so na nyoko secondaire wambikwa na so na nyoko ugaberirwa na so na nyoko ushitse muri kaminuza leta niyo ikwambika ni so na leta bakwambika bayugaburira uhejeje akubwira ngo gende depose murazora umwana ubunyana yafashe diplome saa kumi z'uno munsi ejo mu yakubwira ngo ndashomye acha kumbwira ubwo nyine reka jende mushomeye uhuye na se wiwe muri kurandabira ngo aho wa muhungu wanjye yo barahagarara aho yo baricaye ntavuga gukora hanyuma uciye uronka ku kazi muri leta niyo uvuze ngo ngira nubake inzu ufata credit iriho na leta wewe ukazorinda usaza uryo usavye twotera imbere gute mwa tugaca twidwa ku Burundi mu Kenya kuko ne turi igituma mu Kenya bura Kenya kuko twese turi kwibere tuma twonka ikigega ca leta mu gico kigega ca leta ne tugira tumenye amahera yacho avahe none shaka mugende ubuje bagire pereretse mu bushikira gacuko ariko bwose kugira ze yumve aba badeta bikibose bakose kugira baze bumve cyari cyo secteur privé kubitabikayo biragoye kabisa nico gitwa muzobona umuntu umwe secteur privé agomba kuri umugambi w'iterambere mu gihugu ariru kinyuma y'ubushikira gaje gushika ibirege rikuma kubera iki ntabwo bazi uriruka ari bo boje kurondera ubusanzwe ubushikira kandi bwa kurondera siwe warukwiye kurondera babonye kuri umuntu ugira uteze imbere igihugu ahubwo ntubaryamana nibo baryamana mu gubundo munsi ahubwo nibo bakwiruka ko bakurondera kubera iki nico cigwa ntibaraciga abarundi twese kandi muze mufane ku mushikira ngacyo hari igihe barabambwira ngo raraba neza ngo urumva ngo abantu bo muri opposition ipu bose ni bamwe ntabwo uzobeshe ngo opposition ngo reka eto nyine ntarenze ejo umurundi w'umuspecialiste vrema azi ubwenge yaje muri 2017 ati nje gukorera igihugu umushimiste fizisiye arashika arabonana n'umukuru w'igihugu aramwumviriza ati yo ndarosa abateknisiye amarogi kamugushikira ngaje abashi minister physicist nimuzi cyo bakora so bambere batubutare bo mushikira nganje bujejwe ubutare baramuvundereje yaruhuke muri Tanzania ahunga kandi yari yavuze ati jewe nigishitwe na leta y'u Burundi ntegerezwa kuza gukorera igihugu yari irutse aragenda ejo niho natwaye contact yiwe umva je ubu ntukimbwira ntuzumbwire ngo imikambwe iri ku butegetsi gwe twese barundi turi cyo kimwe nitureke kwiriba turatukana nitubaze tugire conscience turi bamwe abandi barundi umva hari ibintu ubona nyine ukumva wabakavuga uti none b'igihugu kozwe n'ibikoko bikozwe n'abantu abarundi biyoruganije baraza baratanga plan strategique ingene ubu butare bw'u Burundi bwo kwimbuka u Burundi bugatunga kandi bakabaravyerekana neza abo muri Canada witwa Masengo ntimumuze abo muri Canada witwa Masengo araza arabona n'umukuru w'igihugu aramwereka byose ati genda hariya mu bushikiranganje no bwa entertainment ukishyire mu ngiro ibyo bintu baramuvundereje ibirege byashushe asubira muri Canada Masengo ndamuhutse kubera iki nuvuga byerekana ko ubwo bushikiranganje ntibabuze icyo bujejwe nibwo kari kuzana amahera irero ntituramenya kandi ntibazi yuko leta no fait pas leta fait faire c'est le secteur privé qui développe le pays mukumenga umenga abantu muje kubagunda umenga rafisi cibare hariho ibintu ubona ukabuti none sase kwa je burundi naburavye ndabuca hijya no hino saka nta gihugu gitunze kwizigira utuburundi uburundi ubu mubona nta gihugu ku isi gitunze kurusha uburundi cyo byarantangaje cyane oye none kuva 2020 sinavuze nti umuntu w'abasoro nk'icyurya umufukuro nk'amahera sibereye kuzunguruka uburundi bose ndabaza nti muhera kugwaye kwa kijyari mugo munyene urasanga umuntu ariko arafrogota ikintu ariko arandika document ngo Claude Finance avuga yuko mirongo nka 40 kwicara bagwaye kwashe ubu nyene ukagira no muri iste bucu baha 2 miliyo gusa nyandikira ko kwashe ingana na se nka detox kuri 2 miliyo barayataga barayakira bagacwa kwandikira raporo ngo confer iste bu raporo ya iste bu nini ibyo niri kwenda kuyibonera mwaje mari muzi ko ijya telefone gitwa ravuze ni munyandikira ba message ngaza barukubera iki parce que je trouve que ha fonctionnaire de l'état kandi ndana batukaga mu gati bumva je no maramara nti oyu vire je ndabwira nti je narabaravye saka bumeze nk'abayaya sintinya sindabatija je yewe ndavuze nti je ugihugu wokintsinda igihugu umuyaya mama amusigara n'umwana umwana arize muyara mosa ehe kamurabuka nyene henda henda ndindira ko nyina za mosa nta kanuna kabashobora kuvuga ngo ya miliyore ngo ndabe ku mwana ro nkibehere yibere ngaho nyina atasaza mukamiye eka muze muraba fonctionne hari n'umwe aravuga ati ibi bintu bampaye je sinzi ko nzobishobora kabisa musaga ariko ararira bose ni felicitation bagushitse mwifu oye none mbwira umuntu ashobora guha igikorwa umwaka ugahera amahera agatambana nirazo igikorwa kitakoze ukemera igihugu kikaja muri deficit kandi uzi ko atazokora mamahera gusa ayari arose bumvikana kayari aho ni sawa ibwo rero tugeze mu bihe tubone iyo tuja tuze ngo indya umuntu wese afungure nk'ubu nabonye ko abarundi finarema nasaza ari abantu b'abakozi bakomeye cyane genda muri abo tuzu tumeze nko twigasa kebuye muza kubona mu mihana ubu uno munsi umuri ndabwiye uko umworo dufisa mu Burundi mu fonctionnaire uno munsi genda murabe abantu bari kwarido bakwaraboro n'aba fonctionnaire gusa kuko nabantu bari bajeje koma umuri niramaze ku muri mwe agashika ku isoko tena emunage zipererereza ari kwiye bujyaje Ibujumbura ni mumbwira igihe muheruka kumva ifu y'ibigori igugwa mu 2000 frambu. Mukabo mu bene gihugu bagurikira amajana 3. Amajana 4 agace kigurisha 2000 sangsa. Uno muso uvuze uti ubu rero rukudo production ni iyi. Umuntu ateza kuronka inyungu yiwe arakuramo umutayi wewe n'inyungu. Mugabo zurabe hidoga ba commissione hidoga ba consommateur guke hidoga baba dada za bana babigura amajana 4 agacagurisha 3000 ubu ntashobora kumva ko yo kigura igihumbi n'amajana 7 akagurisha 3000 abona kwa hovye kwa bari baramenyereye cyangwa haruye neza umunsi nari mamasho bakavuga ngo bangurire 50 agurisha 1500 mu gisoda mu police kandi bakanka konshora yo mashu mfume ngurisha amajana 5 wati mpaka wewe ukazoba umukene ari wewe uruha mu bikogwa none ubarera barinze wa mama Jacqueline ntavuze ngo wabiyeri ajya ku office soko woronge soko bada fisa ka fetsa boto tena narogira ni kugira umenye ko unumufuko warose sha ikiyeri ki none mu office wige harateye bavuga ko jambi kiyeri be impumbarire kayinzariya ati twe bihiri gusa ifite bihiri ntavyo dukeneye jerekana ko umufuko na urafise none wewe wori la kutagira igitoro udashobora kuvuyira cha umbwire kenda kwidoga kwa tagitoro kihari utari capable do fire cha urabona utari capable do fire cha napanda cha iradora cha federero conscious ideas para bija Fabrice avuze bija Fabrice sanza fisa mutwe nkwa bara matare umukayanze bara matare umukayanze arakugira business plan arakugira business plan ya province mukayanze asha kugira bati tugira tubakinzu muraraba ijya province nibaza kwibaza gute amaheri jana ku kwezi umuntu akitagira amaheri jana ku kwezi genda mara bijya building nese gija umunyakaza basagira ataze ko ijana ku kwezi nabo nkiva haje nababwira ngo atanu muri diaspora barundi bose bari muri diaspora botanga 5 francs par mois 5 dollars mora mugabo yo conscious umenge iseke ufumuzita kubera igihugu ntiwumva namba ani uvise cyumvira cha Fabrice ministre wa France cyane kwa taringa ubu ngubu uza wumva muri ministre wa France nitwe dutegerezwa kujubaka nibasha kwimvira ko abarundi bacubatse ari iki gihugu ubu hani huri Muri ubu haje ndari ko ndabwira. Mwebwe ubu hasimwe muzokubaka. Ifo ferefe. Nani gufata uti ubu tuzokubakisha imiliyaridi 20. Nanzo nimwe irije. Nushobora kubaka inzimwe imiliyaridi 20 ku mwaka ngo yakoresha ari inzimwe. Jamwe. Uravuga uti imiliyaridi 20. O maximum inzu imwe mu mwaka ntishobora kurenza 3 miliyari nawe ntari umufundi ndubakisha nanjye barubaka iwanjye nkababona ni ukuvuga yuko ufite 20 urashobora kugira inzu zine amabuilding ane umwaka ukavuga uti ndahejeje shingezeja mu mwaka ukurikira zikazo kuzuya rimwe kuko nta nzu none yetaje ne twirindira amezi sindi umufundi none mbwiye abo bake idari turirindira simisi 20 None ya mahero muri kurayubakisha ntaba yicaye aba yica no kuvuga nta planification piko twagira cye nkubu yaba sinzi ko mushaka ibintu byose ari neva zobikora mugace nkubu ndumvise none twacha dufata ko plan mwazejeje murazifise muri ubu hagaze byose twarahejeje byose aho hamagara ho muri diaspora kuti akirubaka leta ikomereka amajaye ha nikomereka mugandazi ko bidashoboka jewe wanje birashoboka mugandazi wo ko bishoboka niba bikore nda nacyo dukeneye sinzi twarahejeje amayitide yose aringa mugabo kugira nk'ubu bemere kurekura bati natwe turye turacyaza kuvuga njya nkwangahe mutse murabere fonctionnaire imbere y'uko biyumvira igihugu bahera mu nda yabo abonye ndayi watakironkako aca siba ku kazi ibyo kandi rero ndabibabwiye hajya cyane n'abagendereje bose uno munsi muri perezidansi batangiye gukora mugabo murabazi bitutsi n'abatutsi kugira batangire gukora iyo umukose yananirwa kugira analize ikintu urazi kugira batangire gukora yazabona nanditse ko nk'iyi note n'umwana wo muri sizeme primaire yo ikora akabona ngo vide de sas none nk'umuntu inshuro zitanu kumwe mvuga uti iyi note n'umwana wiga muri primaire yo ikora katurake ikosora kuko nasanze ingorane zihagaze kuri education twakoze yenda vise umwana yigeze kongritika papa nawe kwere ntavyo umvura iki kawe ndi nawe ubwege se bwishi cyane kabisa ni gute ngo mbe burya ngo umwana ngo yize gushika gaheza imanite ati leta uraza amahera iyo imaze kumutangira igenagana urabona umwana ariko arabwira ngo burya uraza amahera leta imaze kumutangira igenagana ntizimake nk'umuhungu ati none ati mbwira ingene umwana mushobora kumustopa muti kuva ubutaha muhira turahebye ibyo twakwemesheje ngo byose ntibyo bivuze ko yereke aca nkwita ikibazo kigera kabiri ngo mbe burya nk'umwana ngo se na nyina baraye baragwana ngo agaca akora egzetejo ngo yitora uruva umwana w'umuhungu w'imfura yaje ati mbwiza ukuri ati nk'umwana se na nyina baraye baragwana ejo hari egzeta agaca akora egzeta yo yitora ko murazi ushashara gushikaga ati burya nimwofuma mufata ati burya murazi umutwe w'umuntu ati none ntushobora kuba uwa mbere muri sekiyeme ugacuba uwa mirongo ibiri muri siziyeme cyangwa ukaba uwa diziyeme wa gatanu ugacuba uwa mbere wa gatandatu ati ni kubera iki basi mutofata bakora inzeta ati mugafata muti harabo leta izofata anshaje n'aya manota dufatiye kata abandi mukabari kakipfira nani ati buryo azi gushobora gusaga harimo umuntu mwataye mugasanga niwe yari incambwe gikomeye cyane inzoga ikintu ati mugabo leta murabahe amahera yose mwashinzemo aca ambwira ati jye burya ndi kudakugirira note ahari uwa kabiri muri kaminuza erega iyo note arayinkorera yayikoze kabisa note d'analyse ya systeme educatif mu Burundi aho duhombera ngo ahe igihugu gihombera arabifite uyu mwana arambwiye ikintu gikomeye ncadondera umuprofesori d'universite ntindabira igi note sha arayiraba asagira imwende rijasi ikomeye aca avuga ati umuhungu wawe munzanire twiyagire uno munsi bariko bakora bavuga ati twe tugira tubereke wa muprofesori d'universite ati turiko turandika twe n'urya muhungu wawe aho igihugu cyahombe n'ingene ibintu byohinduka kuri sisiteme edikative kubera iki nta muntu n'umwe none ahantu uzawumva ngo reka nje kwigira ubwarimu umuntu yigira ubwarimu ahamwe se rero ntumwe atakwigisha none kwigisha si ubuhinga ufise wigisha abandi none umwarimu kwigira ubwarimu uba wigisha iki ngo ube umufangisiyonere gusa erega ngaho urazishoboye ko nababwiye igihugu kiyake demare habanza abasoruse zimene niyo nimero rosusa none atawubikora byo kwikora udafise leadership imbere yawe mujahe kumwa cacaha uwundaha hanamwe muja numva rosusa zimene tubaze dutravaye wuri umurundo uri hanze wumva uti igihugu cyanje sishobora kwemera ko kikuba cyitwa igihugu cya mbere gikenya ukabiguka mujye ndakubwira jesu ishobora kwemera ko mukenya njye rero mpora niyumvira ndavye ingene mbangikanya amabanga y'umukuru w'igihugu no gukora iby'iwanje kandi singira eshekega numva ntegereza kubona ko mu muryango wanjye ndiho kandi n'igihugu nkigikorera kuko igihugu itembagaye n'ibyo tuze ni zero benshi mwagiye muhunze uretse nk'ikintu kinezero uno munsi iyo mbonye ko umurundi yitwa umurundi ngira akanyamuneza kuko ubwa mbere nkeneye rusuruse zimene rusuruse zimene y'igihugu niyo nimero a ntanagiye bazoguhenda nta muntu n'umwe atari incabwenge ingorane ni ubwo bwenge bwawe ingene ubishyiramo ubumenyi ubuhinga uzokoresha kuko mbere abo mbona bitungiye nje namwe nda reka byinshi niko tutabikomprena burya muranze ko arimo ntubaza icyo akora akacabwira ngo jende umusumisiyoneri ngo profesiyo yawe ndi umusumisiyoneri burya mwibaza abagwiza atunga bo mubona mu Burundi buvuga ngo barafise amahera urazi ko ari abafunksiyoneri bose n'abafunksiyoneri bose batunzwe n'ikiriya cya leta je nimwanyere ku muntu Fabrice ni sawa kabisa arafise amahera mugabo urumva ko yironderera nkujya ndamwita umugwiza atunga mugabo ngo mpaka ngisoko ya leta ngamuhara mutse murankurikirana iyo ndiko nabwira abantu iyumvire wewe uganyije isoko y'imiliyaridi zitanu inyungu urose bagaca kwaka kwikori avuye mu kiga cya leta bagaca utanga kwikori kurarya amahera yavuye muri mu kiga cya leta baguhembye kubera wewe watanze ikori rinini kubera ya mahera yavuye mu kiga yari menshi ukaza wumva ngo rosete ngo mugwiza atunga wa mbere ngo mutanga kori wa mbere ngo nujya nahera nari mwigeza kreya yose yavuye mu kigaya cya leta baka leta yatanze menshi ukwiye ko makeye urayisubije ikavuga ngo rero hosete u fremu bagacandika ngo kuruwasase nje nk'ubu ntaba nibaza birya bintu bavuga ngo burundi ngo kuruwasase kwa mugace gashobora kubwira yuko iwanje nageze kuruwasase icyo nari ndiko ndasoroma ibiraya byanje none byari biriho umwaka uheze ruya ntungutse nararemye itunga mbwira ingene utaremye itunga ushobora kwitwa umugwizatunga uri umugwizatunga wawe gufata wagenda kugurira ibiharage ababirimwe ugaca ubifurunisa mu gisoda hanyuma ugaca utanga ku ikori ngo ni uri umugwizatunga wahehe no tubaze tugira iyo konsiyansi njye ntabwo ari ashemwe nzorwana ubwo ndabigishe gushikaho jewe muzobyumva urumvise ujya mutama ibintu yavuze kwandika ikete kandi wese wari uri wewe minisitiri nibaza yuko weho ngo ntari gashira iwawe ndibaze minisitiri wasanga ngo we ntari gashira iwawe jewe sishobora kumva ingene jene ujya no kurya burya kurya ijya saa sita jese ushobora kumva ingene navuga ngo ndahevye ngira nje gufungura ngo ndahagaritse akazi ntabyo numva je ntabyo numva ni n'abashonje kuvuga uti nzanira kamwa ngaho cyangwa nzanira akaji ukaguma ukora bigutwaye iki mugo umuntu agataha muhira Samuel yarampaye nawe kigwa eje urumva ndagenda kandi nzaba abantu ndabumviritse urye ujya Samuel ujyari mu ndwi ihetse yampaye ikigwa kimwe ati jese ntegera umuntu w'umugabo akora amasaha 8 ku munsi agaca yitahe uca wimvira mu masaha 28 ugakora amasaha 8 ngo nagateha akazi na muntu sha utakaza amasaha 16 parejo totera imbere gute ntirusha gutera imbere narimwe ndi muri haza mbebo byita gukira imwe muzamo mukoza hamugaca mwagira mugaza gukora hanga muga batwebwe wacu mukunda na saa 9 nari nusu yiruka agi wavuga noragiye kuri kontwara ngo barasitse ngo barantanze ngo bamenye abanaka bashitse ukagenda uranyoye inzonzoga nayo mabrochette hageze kandi kibabaje rero ntatazi ugiye kujya basi natagiye kujya ama 16 turi kwa yajya babikunda purutamu iyo conscience niyo dukeneye abantu bumva gukora mujya mutaba n'ofisi byavuza ajya mujya numva ari abapatriote mugaba abandi ntibabibona yavuze akantu ngo nimudufashe gufasha igihugu niyo yari mission de fonctionnaire de l'etat gufasha bene igihugu gufasha igihugu mugaba navyo twumva kabisa ikanda rana ikaba none 2012 ngo niyo yozana amadevize menshi so ducungi mugandi mwiyumvire umuntu akagira isoko yo kugura ifumbire yo gushyira mu kawa iyo fumbire akagenda akayishyira muri stock gushyika ibore igatagarani atayitanze kandi muhuye ngo ndakunda igihugu none se yajya muri odeka ifumbire neza leta yabuze irabora neza iri mu mastock yabo hari umuntu yanyandikiye mesaje munsi umwe ati naho mwakwiye igihano cyo gupfa ngo ibyaha bimwe bimwe ngo mwamukwiye ngo kugaruka igihano cyo gupfa ngo none umuntu yabwiye ko nyine ngo none nk'umuntu yishe abantu amase ngo yishe abantu amase ngo none uwo muntu umwumva akwiye kubaho umupfunge abo nyine yishe nibo bamugaburiye akumarya umupolisi acuza gasho ahembwa n'abo nyine yishe ukiyumvira murabona tutuze tuti abafonctionnaire fictif bose tugira tuhige ukazibona nk'umuntu aciye aturira logiciel irumva arabonye ko atazosubira kwiba ati bipfuma bipfa byose kandi ni umurundi muhuye ni costume yajyajyajyajya ndakunda uburundi jewe agakritika abantu ngo hariho abantu b'ingorane ngo hariho abantu badakunda igihugu nawe ni wenyine kajya rero ni akanya hamwebwe mwabonye mubona ibindi bihugu ingene bakora byarege barabimbwira ntumva ntege ingorane mfise abantu badakunda igihugu mukirundo tubonye hamwe hari ubutaha ukatubona warabijeje ntutse ntiwashapfuye ko bugunduwe warabijeje wenyine ntiwashapfuye ko bugunduwe imagine ikinyamakuru jimbere ni sawa jimbere muri ngaha ni sawa kabisa jimbere yaciye yaramuye ku muzigo ngo nabeshya bene igihugu vrema ukuri kuri ngaho umuntu muri obeme aza minisitiri ntibamwandikiye ikete atazi domande de esipurikasiyo kuri ujya mugabo ujya nyine yanyeretse ujya butarati ngo nkwereke aho urundi buzotungira minisitiri ntasoni ibi bintu wagize ntateka ati njye ntuzi ko nari haza umuntu w'umugabo arashobora gusinyira peo utabizi furema wumva akomeye mu mutwe nk'uwo yasinye ngo uwize aburaha peo wumva niwe yanditse iryo kete afite peo jewe esipi ukiyumvira hajya haragera umupfana w'abashikiranganje nta bantu bagira burya abantu benshi bapfuye bagenda nk'ubu bakabona ari abantu nawe usa abantu mubanze umushikiranganje wakomeretse niba ndetse akabazo kamwe gusa ndanabagirije konseri mpora nabagirije ikibazo ni mbe ubushikiranganje ubu nk'ubu direction générale di commerce twoyifuta mu Burundi tuba duhombye iki iri ko sikashitse no kubushikiranganje vugana nk'ubu ubushikiranganje tubufuse mu Burundi tuba duhombye iki cyangwa mpambaza none nk'ubu wofuta ministere do agitete do reva taka sigara mushikiranganje gusa abadeje bagacaba aba BPI twohombye akacaba umukoordinateri w'aba BPI gusa mugahita cyabwira urumva mu gihugu ngo ni chow fox koma doya none tubuze tuti turafusa umushikiranganje bwo murinzi n'ubworozi hasigaye ministere wenyine abadiretere nama provinsi twahombeye kugira uvuge ko twahomba nuko ariho privari watsana none abantu n'ifumbire abarimyi bayibura ugasanga nta ngorane bafise mu bushikiranganje ntiwo tuvuga ngo ni iki rero imbere y'uko muza kwidodomba banza murabe esprit d'office tubanze kuri esprit ndakunda ugaruka frema hajya bavaho cyane mutabava cyane kabisa je ndakunda umuntu mbona abona imbere muga muranzo kuba yicaye gutya hamwe ntabari aba je ndabari kora kuri bintu je ndamubona umujene nagiye kuramutsa ikaros wewe ni sa naraje wa nevas bakubone ujya naragiye iwe yavuye muri Autriche aza kugira buri mwe n'ubworozi shabugara saza hari ikintu agira nazo je ntari umuntu yotsiguru bekashaka imesa sabera rakurusha nasaza ariko ayi idushi gurube ni sabuni nyene neza ni sabuna kayimesa urakabisa iyo mbonye abajene beshi murabona ubu ni bujumbura abajene bari kubaraduka kuko ari migambi ruguru bava mu gisagara kera twava ngo izonde rira twarafika mu ishuri iyo ko ari ngora none ubu ni ari izonde ribene abajene vraiment bari kubarabona imbere umuntu ukuri nyene no kuguza araku muzora baroduze sha abajene b'ubujumbura ibyo bakora muzotangara hahe roduze niho ujumba nzoge muri meri nzoge ndarabajene bakora utubuntu bazi kurema itunga bariho hajya mu gisaga oya murabaza ntuze ujya mu comedy mutima ari kwe mu kazi ahembwa pridamiri hajya nigiriye kurima aca ari ndugira kurima aba samedi no ramubuza kugira comedy zihe araya cha samedi kumisi imirimo afite yagiye kurima ikintu gikomeye twebwe rero tubaze tugira ikosiyase nk'abarundi nk'abarundi umutahe nasanze tuwufise jewe ndavye ubutare dufise muri Burundi murazi ko atanu namwe atari ubutare nta provinsi rimwe itari ubutare naricaye neza ndaraba nti mbega hari ikintu tuba twemporuta ngatu tushobora gukora ngaha mu Burundi nabuze na kintu byose matire premier ya aha ikintu yo cyantangaje ashi ministre wa energy minari nga nta na hamwe ndabona ubutare bwigenda ari bwonyene usanga ni miburi buri bufatanya ari butatu ni miburi iburi kumbe bajya abantu bahora bashora ibijya bivu arakubwira ngo ashoye korta kumbe ashoye titane ashoye kasiterite rumva mugaga cyangwa ngo nashoye ngo korta e portation ye byose ajya ishafu ryose ndababwira abantu bafite ishafu bumvise ujya mudandaza agira hingure dushora malengo cette fois ya kasiterite buri ishafu ryose rihagazaho generali u Burundi ndabaza ubere ibintu twemorota u Burundi burose ku kwezi 50 million dollars par mois fini inyuma y'imyaka 5 uburu ntawo zosura kumenyo gaciye oh jenchanda sekani miliyo litio boyo yenyene yo dwa sekani miliyo pahumo ngai mwari ko mfa guteranya mahe ngo duteranye tugira ama industry miliyere nga tugire nka 10 izo miliyari ndi muri ko muravuga kuba kandi siminiye none ga ngira ngo ujya uraza kwikuta pridose nkandi miliyo bazi tutanguze gato tutanguze gato yanararavye nsanga natwe twa kuri kasiterite tugakira litio tugagira nka zitatu mwaza mwana mahera nga hayubuzuye aha tutagira ico tuyakore kubera iki kubonde nubwe pa rutinja umuntu atempa rutinja uciye uzana ubwo butare bwose tugashora ujya akayanzana ariko ndakubwira batubwiye business plan y'amavoka bacha tugiye ko bato kwitiza emiliyari dodorare paha kuma voka kusamuka yaza none ko tubaze kuyibona ivoka moyene ubu igiti kivoka kivamo emiliyo paha none ofisi iwawe ibiti igihumbi wumva anga eh ari ho cooperative y'Muyinga atubwiye ko bazokwinjiza 600 miliyo dodolari ku mwaka irenge amahera ariho ga mu Burundi mu mutwe niho habuze gusa none rero tubaze dutegere ico tubura ni meho ni conscience twikritike twemere twebwe nyene twinegure kugira ngo dukire conscience even ni meho mwebwe rero muri hanze cyane kandi abwire ubu ijya telefone nico nayigiriye ubu kanzu kandi kike tukabona rimazindwa turakwishura cyunyandikira message gusa abanya ndikiye hehe byaragitonze ku murongo ariho wo muri Canada bakora ama machine ahingura ubwo butare nyene yaraje baramuhana ikibanza gitega ikibanza ashiramo iyo izine asanzwe afise muri Canada mugaba geze mu mushikira nganje kweri baramukundere akiyumvira kugenda mumenye nyanyandikiye message ngo ariko ngo kandika umuntu agasaba ikintu agiraze gufasha igihugu bakamwanje arambwira ibyo akora muhungu ninyaruka ni ngoga acharaza ati je narisazo ngiye kwirondera isoko muri Norvege ati mbere yuko njayo ngira banze nce mu Burundi hanyuma ndakubwire inyene ingere vyifashe aranyiganira ndavuga nkubu yayo bakaga yemwe tuba tugeze hehe beste ubonisa beste ni waza kumuri komara korana generative kabisa ndabwira nyandiki hanyuma tuvyikorere tuvi plan ife ndumushikira nganje bihiye none ko tabahinga gira sha beste na pe hasi mu murare kugira mu bone muze butse mara mwandikira azobigishe jo imbona kazoza uyi ndabona ko atagira ni na demokrasi munda ndabwire niba mu fonctionnaire wa mbere nabonye ashobora kurara mu biro bugaca yitarira iyumvire urabona kuja ku kazi mu gatondo ukirirwa mu bikogwa ukaramwe ati sintaha ntabihejeje bukamukera ko neza bugaca neza bugaca yarako toronga ntabo nka senkani mu Burundi toya tuki je naratanga abo abantu bitango na bafu iyo conscience sinzi gara tuzoyizura bara mu muntu ashora kumva yuko hari igitoro kigira kize mu Burundi agenda akababwira ati ndi mukizane mu Burundi one paka pabre dashet akagenda akababwira nyine uko nyine amuraba hakaze umuhuye umega n'umuntu n'umuntu asa n'umuntu kabisa yarambabaje urumva abantu bari devora gutya ndabwira ingorane dufite mu Burundi ntimurondere ngo ni ingorane y'ubukene ni ingorane y'iki ni ingorane y'ubugunge no gushaka intwaro rusange nta kindi ubugunge abantu bari barigitse ubugunge ntibashobora kurekura naho uzana icyo avuga ati tema sindekura ikintu cyitwa monopole nicyo cyishe iki gihugu ntimwavamo wese ibindi urabona umuntu avuga igitoro jenaro ndegihugu nakimwe kiriha igitoro kashi kandi nagize umuntu umwe araza arabisigurira arambwira ati erega cyambabaje nawe nyine baciye bamwirukako ati ntimwava bavuga ko mutagira amahera kugura igitoro ati reka ndayaguharure atajya muriha gukwezi ati aranyereka amakomisiyo aribwa ati none ijya kashi mutanga ati ijya kashi ati mbere iruta igitoro mwari mukeneye gukwezi arabinyereye kantoke wewe rero kuvuga rero genda ukizana ndarindira ko atara cya gitoro ndabura cya ndamutelefona abahanze ntariko uri marionette jusque quand je wenyine ndamwihamagari uri just nzi kuri marionette jusque là ati jewe yego wewe twumvikanye iki twumvikanye wewe kuzofuruza igitoro Burundi ntibyavuye iwanyu iwacu ati ndungikira umuntu ndabimubarira ndamubwira ingari byagenze ndarungika umuntu aragenda ngo baciye bambwira bati ikashi na credit document rutora iki ati none noja gutora credit document nabonye ikashi ati najyo nyene ati bagacabanza aravuga ingene babikiki avuga nibashe igitoro sinari nzi icyo ari cyo ubu ndakizije igitoro ni nk'urumogi kabisa igitoro ya mwebwe ntabwo tuvuze ko ubu ari ukunegurana kugira ngo duhindure conscience mwebwe abo muri diaspora nta biro dushanje y'i Burundi mufise hariya mu bihugu iwanyu mubaho biro dushanje umuntu wo muri diaspora aravuga ati jenge ndungike amahera i Burundi ngomba kubaka inzu ngoya ngo yampe ngo telefona umuntu wawe ngo aje kuraba waza yaguhe ugaca ufata amadolari ugaca uyahereza umwe muri kumwe muri diaspora none wihinduye biro dushanje muri etazi yo Burundi ibyo ntibiriho ibintu byose by'ubujanja biba muri iki gihugu ndabizi byose nicyo gitumisha mvuga hepfo nasanze none umuntu agwaye mu mutwe wababara ko agwaye mu mutwe ugira iki ko nasanze conscience tutagira namba oya niwiyumvire muri etazi ntihakaba biro dushanje y'u Burundi ngo yampe ukamuvunjira muri etazi ntuze ukamuvunjira mu marundi ngo telefone umuntu wawe ngo telefone uwe wanje ngo aca yamuha none umuntu yageze kuvunja naye ibyo mwari mubizi ko bibaho banki komerisiyale hakaza umuntu akavuga ngo vuga konte yawe hariya hanze ndagushyire ko amahera kugira ntapfe yinjiye mu Burundi hanyuma agacaza mu Burundi banki gacimuha amarundi ibyo ntibiriho ibyo byarabiferifiye biriho kandi byanda bitore ni kugira bitore kuko barataga igipfukamunwa kugira ntuzupfu bimenye hose barahazibira ntuzupfu umenye na kimwe iyi banki komerisiyali wiga gukubita credit and vise utagira uje kwemporuta kugira uyajane kuri marshe noir ugaca uvunja kuri marshe noir ibe yumva ugira iyo ushaka kuko ni wewe nyine isoko hanyuma agacafata amarundi arose agacagenda kuri ha ya credit and vise muri banki hanyuma ibanki igacimuvunjira amarundi kuri to officiel kugira ya difference entre to officiel na to do marché noir bayibye ivyo biriho mukavuga ngwirana y'amadevize oh normalement amabiro dushaje kwa gukorekta amarikide kugira tu export hanyuma haza transferage mugabo ayo mabanki ukazokumva yigeze acana muri bero gatin eh akira bero export jamais iyo mukugira pereza nageze gute nafashe abantu bemporose ibintu ndaraba bemporose byo kumahera meshi ntandaba bazanti mbe we muri banke wari wajanyeyo amarundi cewa janye amadevize ati tena cewa amadevize wayakuye ati nari nitora tore kuri mashenwa okay wajanye amadevize na amadevize likide ari transferable gaye nashaka gutransfera likide ndafata uyu mfata n'uyu none iyi banke kubera iki tavuga ko ifise amadevize likide kumbe niyo acagenda kuri marché noir agasubiza agakuca gutransferera amwafise kuri ya konti tazwi mu Burundi niya transfera ya yandi likide agacaruje agasubiza kuri marché noir ubundi akagura akazana muri banki akagutransferera ari tout cela ni crime économique mbi kuberiki ababi planifier n'abantu bari baramenye kungukira mu kintu cyitwa monopole uno musafisi shafati uburundi n'ushake musambuke kuvuba uvuze uti isoko hari abantu bari bafise monopole isoko uvuze uti kuvuba region militaire na region igisoda kuvuba isoko gahari yagende muri yo region abakomeresa biyo abari mu bahiganwa yo ari cyane ahora nifitiye monopole ya marx uvuga uti uburundi n'ushake musambuke se fina rugupfa napfu turiko tugwana ubugunge ni monopole ntimurondere iki ora twe dushaka yuko ibintu haba liberalisme hari umuntu yari yarasinye yuko atabateri yinjira mu gihugu idaciye kuri we bateri ziga zo mu radio za tubateri mubona uvuze uti boye umwe wese niye mbara tukashaka avuga ati jewe mfuma mfa gutanga muri yari rero wigiturire ni ibintu simple kubera iki atunzwe n'ubusuma mwe bazi ko hari umuntu ashobora kugenda akavuga ati ujyanye iki kintu mu Burundi ibyo nabibonye ku ifumbire ati none wowe niwe wabaha ifumbire mu Burundi wunguka ngaha ati nunguka yakire bime ibyo byarabaye nashaka muri code penale nk'ibyo bihanwa gute mwira abajuriste bari ngaha ibyo mwabihana gute nuvuga igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyari caramunzwe carabunzwe uno munsi rero turiko tugikura muri iryobore tugishyira ku gihugu gihagaze dutegereza kugira ibibazo hari abantu rero bagwa n'ingwano batazi ntajya barose kiri banda barose iri mpana ndababwira nti mwebwe ni muzigere bagwa gikiturire kuko baza kukimenya ingene kiribwa mutegere igiturire cyo Burundi burya nta muntu n'umwe ashobora kwiba muri yoni ndabarahiye kuri reglementation y'igihugu cy'u Burundi nta muntu n'umwe ashobora kwiba muri yoni kugira wibe bigenda gute yumvikana n'uwo yita umugwiza tunga agacha bavuga bati iki cyagugwa miliyoni ijana n'icyo cyagugwa miliyoni amajana abiri hanyuma izo miliyoni ijana nibo bazi bazigaburira aho ni mugabo ngo hamara rwa cyane ngo marche publique bahiganwe ntibigirwa n'abantu bahiganwa amata ntibigirwa n'abantu no ibyo ni ibintu aleho cyera rero mukabara kabe gari hari mu bibira ntubimenye none nk'ubu urazi ko leta iri yegizonere ugaca nk'ubu leta iguze ikintu agacavuga ngo ntuze taxe ikombe ikintu isoko mugahagaze muri obe kiri yegizonere ya yandi fite Rumba impe tax ikombe kumbe ntazoja muri obere kuko ye obere ne exonere hako nakajede nabonye kugira bitore bazagira iperereza rikomeye mugabo ni manque de conscience ntidushaka kubaka igihugu cyacu rero ubu turi mu gihe dushaka kubaka igihugu cyacu kandi igihugu cyacu kiratunze ntagira umuntu azosubira kubesha kiratunze ubure hasigaye ko twibyura umutare turawufise n'ubu butare ni imitwe yacu nko wa mushimiste fizisiye aho bazabona ganda mutume kaze cyangwa bwa abazoca bidoga ngo agira dutwara akazi natumye ko abajene bose enjeniere miniye ni munyandikire muri payeje mwandike abajene enjeniere miniye bose bobo ntibumvise ko ngira tugira inama tugira retraite twiga ingene dutagura ku exploratory ubutare bumvise akazi bumvise akazi naturangi mukago mbere naho nize ivyo ubutare ngo nize bisa n'ivyo urakize siyasa do environment bari babibwiye bega nama nishaka yuko tuzogira retraite hanyuma twige kuko nimwe mubizi twige ngo ubutare bwacu buturamira kandi yagenda tukimana n'ageze kugurura igihugu cy'u Burundi byarahetse buke Wiki kikini kigiye habona kibagihetse ajya je tuzoje hamwe n'abajene engineers miniye twicare hamwe dupanja karere ico bitare gupaka karere n'ico gushika mbone u Burundi parwa exporta omwe ikontenere 200 z'ubutare kandi azo abajene bazobikora kabisa mugurumva aho bace bumva job nabwiye Ereka muzo hembwa mu nyuma none samaya tugiye kurode none ari umwana wanje nibe yakoza gapiripiri umuso we keza kakandi nyene usanga umengano tuvuta aragakora atatabwira nyina ngo ngurira ati ati ngo gurira ati iyo piripiri se soya yisumye soya yitsaye naca mvuga ngo ngo ne wagomba bintu burazi kandi byambatswe ngo bimba biri ubusa ngomba Ereka ni chana uchi na futa. Ereka muri. None ni wale kuchaku ni sawo kakura wewe. Mwe. Ale utu unu. Nyuruba. Nawo. Ni watu wababa ni kwa no hirubuse. Lopo duitu ilo se tuka shora. None. Anuze. Aga himba za musiki. Haringora. Nero. Jende fuza uku utale biu watu. Utoku himba kana wanyama hanga. Himba kena waruni. Kuko mrafisa mahera. Mwe mrashua kufuwa muti. Tujire industry. Ikoriki tukai iyo industry na barundi muzana ya mahera tukateranya abahinga turabafise tugahingura kuko tuhinguye urumva bya bindi twahura batuye ku ruhande bizaba bivuyemo hanyuma iciza kirimo namwe avangore grande puissance ngo bace bagwana ngo kubutare niki bose bararonka kuko mwese acagira komanda ndakeneye itore zingano kuwundi ndakeneye zingano kuwundi ndakeneye zingano ya umunyamerika ya umushinwa ya umurusiya yabandi twebwe cyo dukeneye Numa kriya gusa niyo ene tuzwa dufise kandi urumva twaremye nakazi igihugu gica kironka mahera tuca tutunga ibi rero mwica ndabemere nuko urugo rugambagara rimwe kuko abarundi muteza kuzana mahera kandi ayo mahera baramire namwe kuko muzokunguka nitwa tuvuze kubaka isoko ya Bujumbura zana ayo mahera mwubake nivyo abarundi Zabarundi. Cyeje ngene no kubona hajya hantu hubatse.
Ewe ushaka kugavura nakazi kiwe ryazo.
Iyi aya mabarabara mwavuze.
Basi ngiyango no Burundi gusa uva kuri aya aeroport gashaka mu gisagara utarishye.
Aye bindi bihugu byose uva kuri aeroport gushika mu gisagara. Si bese abapeyaje. Mukatwebwe twibereye ku buntu. Angorane. Et pourtant, ibarabara risambutse tuja kuhika yandi mahera. Ibyo yene cyari kwiyubaka. Cyo nyine cyari kwiyubaka. Ibyo byose rero mwe muri diaspora. Ndimo mufise umutahe wuzane. Karibu kabisa. Ariko rero Jenda ndashimira abantu muri diaspora. Jema nazi ko nja kubaramutsa abantu ariko barakora. Kweri jena ravye nkubitwa Jackson mu kibitoki. Yarabatsa kazu keza nepfu mu mwonga ryo akazu haka gasa nako mwirohero kakabona hari iwabo kumuhana ndarabibintu akora kandi
hari ngo mama mbe wa mama wo murimye hari mu mama ari macane nawe nyene sindaje kumura muganza waje kumura ndagiye gura ndiko ndabona ba muri diaspora muri komuranza gukora ibikoko ibi bya ba Fabrice Fabrice azi ngira bamukwandije Fabrice ugiye ujya bubona bari mukwandije gushika hunja ko urabona umukuru w'igihugu abantu bari baca kobagora ndagatutse je uri gukora iki kwace terabere nade ndavuga ndekera umwana umwana mwiza no mwana bangutse gasape bari bamwivye amahera gasape urabona yagize ntuze application iri mu marezo sosio kujya kwa WhatsApp hanyuma namba hariya muri YouTube barafitirigise ngo bayifute biranga hose barafuta biranga bacagenda gusaba ngo ntimutange amahera ntimuyamuhe ngo murundi rero urumva aragayitse abimbwiye arambwira ntingosha ngo ndaguha umubonano bibe officiel bibaye officiel urubanza duca turugira igihugu ndirukiri rwawe haye zindwitse biri imiliyoni zitatu z'amadolari none no Jerusalemu mu mutsi yapfuye Jerusalemu hotel Jerusalemu hotel yaje naye apfuye aba janara mugaba nabakozi ndababona rero mwebwe ntimugira ubwoba kubera re fonctionnaire barya madosi camunyandikira mumpa copy ikete mwanditse ntadugikira umushikira ngaye mbwira igituma tishuye hari ibyo mwavuze by'inama ujya we muri Tanzania mu bisanzwe ambasade nta kindi yari icyo mwa nkubwo batsa ambasade muri Tanzania vuga igituma utagirisha inama barundi hajya ntiyo gusigura ministre amubaza wumvirize ministre wa jeunesse sport iya bari ngana cyangwa amubaza mugira igituma utagirisha inama abarundi bari muri Tanzania none hari kindi ajeje no ambasade hari icyo bita obligation de protéger umurundi umuproteja igihugu cyose arimwo nuva l'ambassade itegereza kumenya umurundi n'ibibazo afise ugaba wewe ava ngo yarose igiti agiye kwicarira gusa no commanders show tuzo uzubabwira uti shake simo raporo y'inama wagiranye n'aba diaspora amezi atandatu kwa heza ayitange raporo nuzeye na cekosewe waje ajeje diplomasi uzoverifya ko ibyo bintu biba muri ministeri raporo shake simo y'inama bagiranye n'aba diaspora twumve ibibazo byabo nk'abo bantu baba barasabye gukora ikintu mu Burundi bakaba bafite iyita duca tubimenye ntuze ujya mutama Dr naho bavuze kwigisha hariho ibintu twamye tuyagaba Dr Sango hariho ikintu twamye tuyagana Sango rero yicarire kuko hajya turiko utukeneye incabwenge abantu bafise na conscience nayo murazi uko ubu muganga araheza aba mu generaliste agace yigira afite ngo agiye azohembwa menshi none igihugu cy'urundi kizofa kiduze nacyo ari we nk'ubu twari gufashanya urugendo tuva mu bworo bwacu tuja mu butunzi tukagera twese turi kumwe mugari wundi acagenda kiyicarira ngo mpakaze nizire Uzo mwanu na chata ahedit. Yofiri. Nte, mwja wewe ili nunumbisu maze ukora. Ni nunye ni mdereka na umu nafisu mutima kwa gihugu. Je narade duanyi vitawa nuzi. Mzanya vizyo buha amashuri. Heri bata ngo ndibishoboka nta izonera ibitabo njanye muri biblioteki rumba umenga nta curi kurakora aho umuntu ngo ridukeneye skane badukeneye muga nkuwo muhuye yabaye costume ariko ara critica abanki igihugu ugasanga ni ko critica abanki igihugu ntuze ngo wingora ngo abantu badakunda igihugu nawe ni wende wa mbere ah wibaza yuko abarundi twese tugize yo conscience amure des paragraphs matonyikira byishye docteur izahaki ari he nta uringa docteur izahaki mu Faransa yarungitse namubwiye nti nane ka docteur ngaho we ko muri mu Faransa naho bamwe bitabo babitaye barije nivyegeranye bwira muri diaspora y'u Faransa begeranye bitabo hanyuma mu birungike abanyeshuri baronke ibitabo basoma yabizanye kontenere yose bitabo yayirungitse namwaho muri hose vyegeranye dufume tunanigwa no kubasi ega mwavyegeranije nkubu hariho ibitabo dukeneye muri ministere no ugasanga barafise budget yoshora gupakiza kontenere ikaza tegeranye muzo baratubwira muti twazanye ibitabo kuti twe twegeranije ibitabo twagize iki kugira ngo abanyeshuri uraze nko guheza umuntu ugasanga yize langue literature africaine bame oya langue literature française atarasoma romana zibiri ngo je suis sans evera utarasoma ibitabo bibiri zamara rero muze umutima wanyu mwumve yuko dukwiye kudemarira rimwe twese gender vyita yuko twahora kwishusha turaba ko bishoboka gutera imbere ubu rero nagiye kubibonera maze kubona bene gihugu abarimye bamwe barabita abanyarucari ngasanga nibo bafise amahera kurusha abafunksionere ngasanga ariko ari bakamazu meza meza hariya mu rutoki naciye mbona ko kwimenyereza twahejeje kugira eshofema ubu rero tugira tuduge namwe rero ntimusigara inyuma tujane twese ntihage n'umasigara inyuma ubu dutobeye tumudenosa udutobera tumudenosa c'est possible kabisa gutera imbere Burundi ni ikintu kiboneka neza gutya rero mwebwe muri diaspora ndabasabe umwese agira uruhare rwe nimuvuge ngo urumva ngo barakinga Burundi barakenye reka nje kuvura handi reka nje kwigisha handi oya reka tuduge twese turi kumwe gukena twese turabizi ko dukenye sururimi yimbo mukaba tuvuze ngo tudemare tugende twese turi kumwe ubu mutahe turawufise kuko je ikintu cyari cyandiye mu nda yari amacakuri y'ubwoko nibujya nimwaza kurondera aho twahombeye twahombeye kuri iki kintu cyo kwitwa aho tuna batutsi n'abatwa nicyo twahombeye ko kuko aho gukora ibikorwa by'iterambere twishinze tubona ko tutari abarundi kuko uru Burundi twari twabwibagiye none ubu nasanza emwe hose upfuze Burundi urabona urafanga igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ukumva kuri mwene Burundi iki rero kiriko kiratuvyurira conscience igihugu yatwamaze kubona ko ari rwacu aho uri hose ukumvura fier kuba umurundi ucuvuga uti ndase ku Burundi bw'amabwitwa bworo umwe wese akire poruta mu mutima ndase Burundi ntibushobora kuba igihugu coro ndafa pase na foto ngozi kandi nabura matari kandugira yari ahanze ahantu nafotoye peyizaje nziza cyane nca ndamurangikira nandi hegabura matari ngo yabanje guteka umutwe kabisa Uburundi ni bwiza ndababwire ni bwiza nanutse komine mukike bavuze ngo ni photoshop kabisa ntibemeye ko ari mu Burundi komine mukike kubera iki mbere wabihakanye wa mbere nuvuga ngo mukike guhamwe nzi ahantu rero kari nyovu gusishinge atari umuserege waciye akaza abona imirima y'ingano imiserege myiza hateye ibyatsi by'inka ku miserege acavuga ngo wahase Burundi hari mukike nahise yuko ari ntuze Fribourg muri Swiss umuntu amaze kuja Fribourg ugiye mukike ucuvuga uti ndi Fribourg kandi nabo nyene barorora barima ingano ibiraya nta nyene cyo kimwe rero ikintu cya mbere nababwira ni iyi conscience nashaka ko tubyura kuvyimba na kazoza n'ibikogwa ibikogwa ujya coordinator wa best azobereka rero Reka twebwe sivya ndivya ma theory. Tavuga tuti tuzoba tumeze gute. And they true. Hamuntu navuga kuko twe twifuza ko kumwaka kumwaka tuzoza turagira V ikitwa gihejeje ikitwa gihejeje. Igihe tuzokiriye conscience umwe wese akavuga ati jewe iwanje ikinagejeje. Ho mwe bwa muri diaspora murashaka kuvuga muti cese nkeneye kuba muri famiye y'abantu. Babakene nganda bavuga ngene batunga muri famiye yacu. None mfumwe batanira ibipokoro vy'ingurube 10. Nibacha batuka. Eh ntaguha amahera gusa ndabwiye. Nimuze gutanje amahera gusa. Hari abantu bakunda ngo mpa amahera. Oya bahigikogwa. Bayaronye mu bikogwa. Akomuntu mwigisha umuha ifi wapfa umwigisha ingene ayiroba ariko mugabo mu Burundi cyane aho yatakira na kimwe twako ukora ngo kireke kuzana amahera cyangwa ingene nakoze inyanza z'ifi cyane abikoze umwenga ni amizima mugabo cyane ngiye kuroba nkavuga nti no munsi murobe toni zitatu baroba zitatu baraziroba si ifi mvuze ni robi toni imwe robi cyasanga bikunda none afite amahera utuntu simple urukwavu hajya babitugiyemo nibo babizi kandi mwebwe murazi ko no hanze hari abatunzwe n'inkwavu mugaka ngaha bace batwenga none uba babigize na miliyoneri nta miliyoneri ariko mu Burundi ntacyo wakora ntubwire hanyuma rero mbere nkubwira komantere ku byo mwavuze nuko ryamo mama yavuze by'inzoga ahubwo bwira abo muri diaspora ahubwo dukore iyindi yizine y'inzoga kubera iki tugwa bararundi ntizobakwira mwese uba abantu bafise amahera mama bafise amahera baranywa bakabisa ko barayamize ahubwo twumvikane tugire iyindi yizine nayo bararundi ntikidukwira ubu nkanone muri diaspora none kubaka brasserie biratwara kuri dose nkandi miliyoni basi dukore ntoya mucava ngo bararundi ci dufite ibyo bifite monopole kandi nivyo bararundi rero burya nayo henekene bugira kara henekene nibonye ubwirugire iyindi nabonye reka brajita ijya ntiyari ya henekene mugawe Burundi yahemutse yiguze Burundi burawori ijya burya nayene yacemo yacye dare bay bifire burya nayene bari bayigiriye aka ngo ushaka ngo kubuza braseri ngo cufata inzoka zose basaho gacutsigura zose ugacumena na nibidati ibyo biraba nk'ubu agaproduce inzoga zose ugacutsigura zose ukacugenza ugacuma imena n'ibidaje ugacabona ibidaje byo gukora izi bahombo bahombe ariko ibi bya Burundi ingorane ntigiproduce inzoga zikwiye hanyuma agura amatari nawe mugabo bike bikeyanira abankana nawe agura amatari ugacuvuga uti none kubera ikibaha akajya gace gusa ntibahe kajyana yaho ntibabura amatari nimwe muca ntimube babandi ngo makirwa hebegwa imfizi oya mugerageze mugire ekiribraje ariko ibintu byo kugira amahinguriro dukora amahinguriro sikoro yavuze ko agomba kugira ihinguriro ngaha sikoro yambwiye ko abafise umugabo kugira ihinguriro ngaha ni sawa hanyuma ariyo umuntu nakunze kwera ibyagusa muri diaspora nimwe bakwiye kudusponsoriza nari twe turasponsoriza ko oya kandi umwaka uretse burya minisitiri nta kintu nari nakubwiye nti none aho muri diaspora nagira ni wowe wazana intera none twe ducatuba icyo kintu kabisa ati nimureke kuduha ibyo ntiwumva uwoze gucuka icyo ari cyo diaspora nawe nimucuke nta gusa nimwiyemere uvuge uti natashe muhira cekeri wacu iwacu bagiye gupaga se butubura kenshi baduga kunwe sha abana bahungu abana bahungu bakaza hajya kunwe agacaguri bagura impene namakazi bakitereka kugira berekane ko bavuye bavuye gupaga se butubura nawe diaspora twabonye mu isanzwe imifuko twaca tubaza tukayishona tugashona iwacu ariko kadasoro amakuru y'iyo wahora mu minsi yahera abafunksiyone ntibaduga ruguru abanyepolitike cyane cyane aduze rero abenegihugu bakaca bavumba ngo tubwire iyo wahora bariko baridodomba urumva ko igituma ntaduga ngo nduze ngo baca bavuga ngo ndabasororere none bawa muduga hajya bari kubakusaba raporo namwe rero muduha raporo iyo mwahora hanyuma amategeko byo byo ngira ngo ministeri ngayo ibyumva amategeko abagenga kugira ngo habe gestion nziza iwanyu nimvire ko tuzo mu ministeri yabitanditse niyo ica ibimenya hanyuma ujya mutama dogiteri nimero yanje emwe musubire muyandike ni 69 214 286 ni WhatsApp ndayitabako jewe nta telefone zirinze gutunga mu buzima ntunzi ya kabiri citaka hari hemwe citaka kandi Jason kandi hari abantu bambaza ngo none ama message haro yaso jewe ibere yuko nza kuryama ndafise omwe ine yo gusaba ama message ingorane nkunda kugira n'izi ukazobona wanyandike sinkwishure urazocura nuvera kubera hari igihe nja mu bikorwa byinshi ugasanga ama message arabaye nk'igihumbi kugira uyamare biragora kuko yandagumaza ico gihe rero wabonye ntakwishuye ucura nuvera ico gihe urumva ubuyivyo yayindi yakera hanyuma ikindi kintu nobabwira ama audio sinumviriza kabisa kuko ni wowe audio sinumviriza ikindi kintu nyandikira ubutumwa bugufi nkubo umbwiye ukambwira uti je nandikiye ikete mu bushikiranganje ubu n'ubu nagomba iki n'iki ushika ubu ntibarampenyesha nshakubwira nti nije nsha nkwishura ndungikira iryo kete abashikiranganje turatsi na nyagire bigenda nshadaye urugikira umushikiranganje ni kubera iki mutishurira ikete niko je ndabigira wewe cyo ndungikira iryo kete naze yatari urugikira umushikiranganje gato ndamubaza kubera iki utishurira iryo kete hari nabo mparankarira agace ndabwira nti basi mpenyesha ndayimwihereje ko we wamwemwenyesha ntimpenyesha jewe ndayimwihereje gajya mbata gukomeye urumushikiranganje iyo nimero sasa nefu desa katoroze desa katrovensisi kabisa jewe mwanzo wafasha dutegeza ukorana na twese dutegeza ukorana none wiyumvira nk'abo baba bashaka gukora imigambi y'iterambere hari ikindi kintu nabonye mu gihugu hari n'umuntu ashaka kugira iterambere akanga kurivuga bo hariho ibintu biba n'amaproje ndabizi ariko birababaje nk'umuntu akubaka hoteli nziza ugasanga hoteli yarikuye kubakwa nko muri hektare agace baka muri arecu ifo ko avuga ati ngomba kubaka hoteli imeze uku nagomba mu metere amatere ajya yose y'igihugu n'ay'igihugu nawe urimo dukeneye ko igihugu itera imbere nk'ibyo nimuze muraze muragira ubwoba mwazoca mutubwira hanyuma hari ikindi bimuvuga ngo ukora ibisho muri justice kabisa murazi uko ni urwego na jewe twirwa turarwana nabo umva kera mu gihe cyahera rega umwe wese bava mu mpenerisha aheziritse baravyinjiza muri conscience babona ko atabuzima bazopfa barose batari ibiturire ngo yadosiye ngo urimwe amahera ubu rero murabona ubwa mbere twashyize intaya ku Mugina bagiye bahuza ku mitumba kugira ngo imanza z'amatate asanzwe ziherere hasi duca dushira conseil supérieur de la magistrature hejuru kugira ngo uburenganijwe nawe aronye urundi rwego yitura rutagiyiturire rero muri conseil supérieur de la magistrature twagize ibibazo twasanze constitution yashyizeho mugabo duca dusanga ishyirwa mu ngiro ry'ingingo zafashwe na conseil supérieur de la magistrature niho hagoye kuko si ugwego gw'ubucamanza no ugwego gwo gukosora ngo rero irafa ariko tubanza kugira loi i reforma nuze ikuru supreme kugira ngabari izocishira mu ngiro ingingo zavuye muri conseil supérieur de la magistrature ngo rero twahejeje kugira ku i reforma ndimva ko misiza tubizogera neza ariko rero hari imanza twasa abarundi burya niba kibemera inahishizega aho naho ni ngorane uratse yuko imanza tumaze kugira analize mu manza zishika amajana abiri twasanze abarera busaba badashika 20 ruba hari abantu banka gushira intashitse rero ibi byo utungana navyo nyene ubutragerageza je yo bo umuntu ambwiye urubanza ndabwira ba gouverneur genda uverifye umbwire urubanza neza ugwari na biroje ni DK wanje ubirakora neza iragenda ikatohoza igashaka kuvuga iti tubonye nuko hanyuma tukabwira umushikiranganje bugahindura ntagira abantu barenganije mu bucamanza bacava ngo nta kundi ngo kubita niko ndeha oya urabandanya kuko umukuru w'igihugu yitwa magistrat supreme nuvuga yuko kugorora ivyagoramye biragira rero nimoze mu tane n'akagazuzu ngo no kubera ngo bararenganya bararenganya ubu hari kindi twagize jijinike ishize cyatu yari urubanza atobariwe kuko natwe tuva tute muri conseil supérieur de la magistrature tukazobona imanza hazitanu zigoramye zaciwe n'umwe sha uwo muntu murumva yuko amanota azoca make bizotuma rero bukebuke ibintu biza hanyuma laboratoire nka n'umuramatari yovuga ati je ndafise tele iramuratari yizo ni wacu emwe ministre wa sante mumbona kazoza urazikora laboratoire irimo emwe hagahera umwaka tutabona basi shanti irimo ministre acho ushaka witagira imihoho urumva no tumushaka imbona kazoza yacu kabisa kuko mumbona kazoza hariho ko dutegeza kuronka amalaboratoire ngana gahewe sisi umwe ibitaro bitandatu laboratoire aho nari navuze bapfume baraba imwe tukomplete turonki ya mbere kuko hari igihe usanga iyifise ibikoresho ubwoko nka mikitaro ubwoko bubiri yoshora guhima tukaza tukayikomplete ya mbere tukavuga tuti V ya mbere turayigize ibitaro tukavuga tuti V nk'ubu abantu bashaka kubaka ibitaro mugaca mugenda ajya kumushikiranganje acavuga ati ndatomboye reka rero abantu bazi ko bijya bitaro ngo bizoba ari bya leta gusa twese dukane n'ibitaro biba prefe biba iki n'ibitaro nuvuga imbona kazoza tukaza tuma V laboratoire ya mbere turayirose V gutyo nkaho murumva ko bireponda muri vision 2040 umwe wese nkaho bamaze kuvuga ati je wanje ngira ntere laboratoire ico dutegereza kugikora mbere ahinyisho bamaze kuyironka kabisa nabo aba internet teyisari ngaha nawe nyene navyo nyene birimo muri vision ministre wa teyisi ucura bujya muntu muti tubikorane gute turabe ingena bimeze kugira ngo kuko mu minsi zazo tugira pema arinye ivuga ko tuadufise internet zikora iki no kwiga tuzohora twiganye nuko nyene kuri internet dore teyise ni hari hanyuma wa mama wa mata urampe nimero yawe kubera uwo mugambi ndawufise gose na jewe nzoguha abajene unyigishirize kubera cyenda umworozi amata kameme nk'umuntu akama maritiro arenga majana ane ku munsi ugacugira ubu abantu benshi bafise inka muri rezamviro jewe rero ahubwo nari ndi ko ndarondera ingene nzorungika abajene kuja kuvyiga kuko ntuzeye fromagerie bariko barayinkorera
oye uzafanga unyigishirije nabake
awagenda uko nyene urumva ntuzeye fromagerie bariko barakora fromagerie ibyuma byayo nkeneye rero iyo technique ingene babikora nimero yawe uracuye impa tuzavugana tuzavugana twabigenze jenda ndi kabantu kwiga yega jenda ndi kabajene kwiga hanze jenda ibi ntuze champignon mfise project champignon jenda rungitse aba technicien babiri baragenda kwiga mu bushinwa none ko none simba nkeneyega jenda zi uko fondation ya premier dame amaze kurungika abaganga bashika batatu bagenda kuri specialist kandi fondasi kare irarihira kugira ngo baze bagaruke bavura mu bitaro bya fondation rero jari mbere nari nakariye ministre wa education message ndabwira nti amaburusi yaje ya specialization kuko hari abatanga amaburusi ya formation professionnelle je navuze nti bacha pamucha mwafisha hari umuntu abayifitiye umugambi agomba gukora agacavuga ati je ndarihira naho leta itabifise bije hari umuntu ashaka kurihiyo bije je ndamaze kurihira abajene babiri baraza ku nowe ingurube narungitse uja kwiga ingurube ukorora ingurube yagiye muri Kenya kandi ndemera nkariha mukandazi le resulta kwa chance ari efficace mu bikorwa vyiwe ugatusaga dukana je kandi ndunguka kuko asanzwe ndese ingurube sinayi kwishora iyo ntarungika mu jene kwiga yagiye kwigaragaruka sebye no munsi ndabona yuko iri ya kameme amelioration ujya umama tuzavugana hanyuma ibintu Fabrice yavuze kabisa Fabrice nisaba ijya byo kubaka twese turabe hajya hano ku isoko urazi ko tumaze muri concert bise twe twarahejeje turagira byose ndazirengereze tide ziringa obuhan ko nkogira imana kabarenga aya uzocera cyane Fabrice turahe feasibility bihagateka nabo aho muri diaspora bavuga ati ngiki cya symbole n'icyo dukeneye soko ubaka cyane cyane nta kindi dukeneye hajya hano twaciye umenga ni igihugu cy'imfubyi kabisa aratuba batavuga no muri conservative twese turafisa akababaro kabisa turosanira abantu bubaka kwa bado tomba ikandi twa twavuze uko bizokogwa muri PPP n'ubundi bizokogwa muri kadre ya PPP hanyuma zijya avantage adebenewe niwe yogereca azobikwishura ko muga hariho imigambi kameme beneficiaire za avantage era jamasa sio yari ziri ntizirimo mu bintu benefice hari kibazo je nabajeje kuse ko ntibara kinyishura neza bo muri obe je nabajije ni none nk'umuntu wo muri diaspora aragiye ariguriye le materials zose zo kubaka jose arazanye amakontenere atenga none ntimutamutangishije atadeduwanye mamuhoze iki none yashaka ntari kwigumira hanze nta devise yakwenga ha mu Burundi yose ayakwe mu kindi gihugu avantage ndetse cyane afugana none muri prévision budgétaire ntiwigeze uvuga ko azotsa materiyo dosisi arazizanye no murundi mese situnga abazanye mu gihugu cyane afutse nti kese ni tuzi guharura kese ni tuzi guharura oya tuvuge logique umuntu yibereye hari yahanze ntaje gucuruza nitugazaje mu gihugu je bazigira navyise mbere ndabwira ngene je keshi ndare ni rezo ne manage da sempre na je ndavyitandi ivyo bifera abeto bo bari ubutare buvuye mu kuzi kwatamera mu rundi bari twataze bibari nk'ubutare buzutse uva mu kuzimu ezo batari yo dokonstruction nkari ibintu je nibaza tugiye muri logique
gutera umuti byoroshye nzeye muri finance tuzofika neza neza vantage kuba muri diaspora baza ikintu bataje gucuruza ba best nibo bimeje mwene ibyo umuntu aza ikintu nitunga yinjije mu gihugu muguzanye imodoka imodoka ije kudukosa nakwe sha imodoka ije dusaba igitoro hari kintu uri gutara kije gukosa muguze kubakiza akwe nitunga wijite mu gihugu nitunga wijite kama amadevizo ya kuyenga mu gihugu neho urumva nayo mu gihugu tuta turavuga ibintu reka igihugu yacu cyubake tube logique je nkubu ntigiturire maze kubona abantu urumva bose bazi ko bazotungwa n'amahirapfo y'umukiriya cya leta utungwa n'amahirapfo y'umukiriya cya leta ndakubwije ukuri ntushobora kubaho ntushobora gutungishwa n'umushahara wo muri leta ntibishoboka nicyo gituma tugira akaboko kugira urabe ko wotunga oro ntajya inyibano kemura ndaba nk'ubuwimbuye nk'ibiro nk'amatoni amajana nk'abiri na mirongo itanu y'ibirayi ubuzi yuko imiliyoni amajana abiri muri kumwe none nk'umuntu jewe ntushobora kwimbura imiliyoni amajana abiri ugaca umbwira ngo ndaguhe igiturire cy'imiliyoni mirongo itanu ndakoresha iki kwanza ayo mahera afise ndashobora kuyabamo mu buzima bwanjye none ayo mpaye nca ndayakoresha ko avumye dabo burya abantu rero bajya ibiturire n'abagenzi bararenza na neza ariyo amahera apfumye narabonye umucamanza umwe muri izi ngendo nyine mperukamwo mu Kirundo ziriya ngendo burya bagiye kwiga baga hajya mba agiye kwiga umucamanza yatanguye korora inkoko akoresheje buruse yiwe babahaye ikimire y'amezi atanu acakuramo ibihumbi ijana guri imizwi afise purayi uno munsi ni umucamanza mu Kirundo aratonda ku kazi babwiye ngo ntaceregwa ntajya igiture wo kijya gute kandi ufise erega igiture naboro igiture naboro mu mutwe nawe bagashaka kubaho ibibarengeye mugamo uwo mujeri baramushingiye ntahe abenegihugu bati niwe muntu wa mbere registre kandi nta ngorane none arorora n'abakozi arabafise akongera agacimanza tubanze tumenye yuko tuzotezwa imbere n'ibikorwa si ubufonctionnaire buzoduteza imbere mugabo twize kuba abafonctionnaire ngorane none sico gituma uzubona umuntu yerutse wagiye ahembwa menshi ujya uri umucangira rero njye komantere nagira yari yo mugabo umwe wese individuele man havuga ngo diaspora twakora iki jewe nokora iki upfumwe ugira akantu karema itunga na gatoyi karema itunga gatoyi n'ibintu byoroshe hari utuntu twinshi uburimyi muga uburimyi nibwo nimero ajye ujya muhungu yaraharashe bajya ba diaspora barimo nta n'umwe ndabona yahombye uburimyi noneho murabitse na mwebwe ngene bwifashe uburimyi ubworozi ibyo kugira ama industry kabisa bazocamwe nk'ubu ntoryoherwa ngiye muri adurisa nk'ama industry nka cumi mu myaka nka mu myaka itatiza tugaca hamwe duhingura ibintu tugashoho nta chipusi gantutse chipusi tukaguretsa mu Bushinwa kwe turimo ibiraya ngaha nimugerageze muze gufasha igihugu kidunge hanyuma rero hariho umuntu wamenaye ibanga kuri ya ntera murazi ko mu mwaka weza bwataza amajana indwi na umwari inanasi igihumbi na mirongo itatu n'atanu igihumbi na mirongo itatu n'atanu bwa naho umwe amwicaye ngaha ubugeni ngo yateranye mukayaronga kwere mugabo gato kapfa kuyibazwe ga none numva igihugu none cyacu ntigikene umwana w'imfubyi nawe akayotsa rero mugerageze umwe wese arabicoterera ariko ndabasaba ikintu kimwe rejene bo muri diaspora mujya hamwe namwe muterere muri payeje mubaterere n'akamiliyoni kabisa muri payeje nk'uwo mwavuga muti twebwe rejene bo muri diaspora
tugira dufashe abajene bari mu Burundi nabo bashobore kwiyunguruza baduge hajya muteranije nko muri yone w'amadorari ndabwije ukuri hari habajene barenga amajana 200 bacaroka kazi twa kreya kazi ngahonye birashoboka hari ikintu turiho turakora amasantre neseur how many diaspora kwari mara kwiye ntuze we kere santre neseur bira ni rugoma samwe rumera ngomba kwiye santre neseur inguru twashobora kugira amasantre neseur y'inkoko santre neseur y'inkwavu santre neseur nk'ubu dufate nk'impene cyangwa intama urashaka kuvuga uti jenganjane intama 50 mu Burundi izi ntama zizotuma durosikla za ntama twari dufise zipima ibiro 15 ngo irakuze n'utuntu twa gutyo mushobora umwe wese akarabicogera nka santre ndetse ubudufashije cyane umuntu yogera santre ndetse abadufashije cyane abadufashije utuntu mwaza murakora turiho tutari duke tuzoza turatera inkuru umva rero kandi abashimire muzotembera mubone byinshi mushaka mushaka mugabo ndabwire murazotembera n'indongozi muri abicyo zikora muze muradukota nimwashike karose murazoraba aho ndiko ngira ngomba kuzogira agri tourism namaze utuza Tanganyika ntajya nkiwa mu rwuca avuga ngo dushyira mu mutahe sha twibakire hotel nziza ga cyo cyabigera neza bafungura ibyagiriwe ngaho nyine cyende ugurutse ntangora n'uzoza ngo ruteranye mutahe araza araza kabisa ushaka ati dukora ikintu kandi reka umutombo hano nshakurerekera umutombo umutombo n'ese nshakurerekera kandi mbacho saa kanisa tuze turakora rero utuntu dushobora gutuma igihugu gitera imbere imbona kazoza nicyo gituma mwumvise nta ariko nayivuga cyane best vraiment niwaze kubisigura ariko nababwira yuko kugira ngo tuyishike ko si bya bindi tuva ngo itopi twaragiye turaba tuti mu bindi bihugu kugira avuye ko igihugu giteye imbere abenegihugu baho baba bameze gute turabyandika ubu rero tujya tugera rusasuma general duragikite de l'élevage de la bita agriculture élevage iyo rusasuma jewe iwanje nshaka komenya Burundi bugeze ataki nyoma kirimo maze kumutumaze kubona Burundi bugeze niho duca turaba rythme de travail hari umuntu yavuze by'amatara bya matara tubere mu mugambe navyo ntagira umuntu asembwa n'umutima ariko rero shakirundo kirundo mufisa matara meshi mwana wa mama Menezi, kero nda twakije abasantre dore ko saga. Mero? Mwumve mona ari mwe ntuze twomaze kwatsa amasantre 78 muri imyaka 2 iyi myaka 2 he. None urumva ko ntahaga. Hitwa mwiki wewe? Kuranda namajaya. None haja ntari inyi hari buke. Haja zo hashika jo swisi. Haja jeda zi uko haja. Nimuzo shika demi venseti. Haja zo hashikiri. Hereka nini tuliko tulatanga matala hanu heshi chani. Heshi. Kuko objective. Demi venseti na kumine nimi tazova ili mga matalo mayeka. Akomine nimwe shefuri yedura community azuri kwa mata. Atuka turiko turakora byinshi ni amatara n'amazi biri mu bintu bidohangayikishije twari dutweza gukora. Nanezere baho naciyeho naho batarashikana nshasanga amapoto hari nko mu gisuru hari kure buke. Gisuru hari kure hajya hashitsa amatara natwe tuzokuva ko tunezere. Hari ahantu zaburaza amatara narabonye yuko bariko baragira ni sawa matara none hariho muri diaspora nawe nshanze ndabashimira muri diaspora kwere muri ko baratuzanira utuntu twiza hariho muri diaspora yo mu Faransa nawe yatweretse indi technique yo kugira amabaraje utarinda kugira ya mashite dore tribune urabona kare zagenda uku ubu zigenda gutya yagize visite mbe yitwa ngo iki yitwa Arone mu Faransa yagize visite yabwiye yuko navyo bizotuma tugira utumwe cross centrale twishye kuko ashobora kugira amemanseri hanyuma twironkera amatara ariko rero aho muri diaspora zo ndabashimire ibyo byo byose mwarakanuye rwose arakanuye kabisa aho ndabashimira cyane mubandanye rero mukangure n'abandi mubakangure abatarakanguka hariho n'abandi rero bajejwe gutuka Burundi abajeje gutuka Burundi ebasha burya burya ntibazi ko gutuka umubyeyi ari umuvumo burya n'umuvumo igihugu nawe basi uranka indongozi ari ikintu kimwe cyenda kubwira nti cepfa umutuka jewe ntangora mugabe igihugu cyawe reka kugituka reka kucyararaza kuko araraza igihugu cyawe cy'abavukiro hajya n'ikintu kibi cyane burya ntihaba Uburundi bwaragize ibyago ni ukubera Abarundi bari niba babuvumye none kuvaho dutangira kuvuga ngo Uburundi igihugu cyiza nimubona ko kireko kirahindura isura kubera gusa umuhezagiro duhezagira igihugu cyacu umuntu ashobora gukora ikosa mugana ucumva ngo igihugu cyakoze ikosa birababaje wuguruye kuri internet wagira ngo wuguruye Burundi ukabona ibintu bibi gusa harageze yuko igihugu cyacu tukivuga neza kuko ni cyiza friend ni cyiza igihugu yari ari cyiza kigire cyiza nyene aba rero mu bahantu bamanure n'abanyarwanda muzaba bamanuri mutigezaho geza twageze ngaho hanyuma twubake Burundi ntibasubire kuza baragutuka byo bari bibi cyane none rero musigare mu bikokwa kandi mukore ibirama menga Samuel hari hitagira vuga we mikro twumve
murakoze cyane enye n'icyubahe mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi sabe tumukenguruke tumukomere amashikane hanyuma nyiricyubahe igituma asabye ijambo nagomba ibyo byo gutoza igihumbi n'amajanandwi ntibire kuri diaspora tuzogere mu mwaka nk'uyu irya konti iri n'imiburi iburi ibihumbi mirongo ibiri by'amadolari uko nifuza bica bigenda ujya mugambi ni mwiza mugura afite sendikapi nicyo gituma nsaba ko muca mutworohereza sabarundi bose baza mu Burundi cyo ni cya mbere kuko ajya amahera atangirwa kuri konti yo ngaha icya kabiri sabarundi bose bashobora kwizera abantu ngo babaserukire muri uwo mugambi mugabo kubera ko dusanze twitunganije mu bihugu je nagomba gusaba yuko uwo mugambi twebwe turongoye diaspora tuwufata mu minwe kugira ngo buri kwezi tuze turavuga ayabonetse igihugu ku kindi hanyuma abarongoye diaspora mu bihugu baca barungikana ayo mahera z'ambasaderi bayazana bayashikana kuri konti cyangwa umurundi aje akayazana aha rero nkacagira ko ntangakarero nk'ibihugu duhanye imbibe ndabizi amabanga mwamwe abarundi bashaka bagomba gukora imigambi hari igihe bayacisha mu mambasade kuko reza ambasaderi kajya akantu kaburatsi ko batakuguru bagashobora gushyiramo amahera bakazana imigambi igakorerwa rero naproposa yuko kugira ngo dutoze amahera menshi prima barabishigikiye barabishaka tutagize tutire gufite ibihugu ku kindi ngo dutoze ku kwezi hama tuzane kuri konte ntituzokwigira tubona ikintu kizima cyo gituma nagomba kwisubira mutwemerere tuyatoze mu bihugu tuze turazana ku kwezi dushye mu bushikiranganji tubone ku kwezi ngene turiko turakora imana ibahezagire
transfer
ya $7 iragombye cyane
rumva mwebwe mu bihugu birimo diaspora mukabanza mugakorekita mwebwe iwanyu mwereje gukorekita kugira transfer generaza ale ntibikunda transfer ibyo byo kuyajana gutya tubirwanye habe ma transfer rumva igihugu mwe muregeranya mugaca mu transfer niho na traceability ntikunda kuko wewe igeranije ukavuga uti twarose ukarungika muri groupe yanyu yashaka guca werekana na preve
transfer bakabona ko ngene ibintu bimeze neza murazogira rero ku bihugu niho bica bigenda neza zaca bikora none rero mwese ndabakenguruke ndabifuriza ibikorwa byiza muze murananirwe mu gihe cyose muzaba muri vacances yewe akanya kunarimvise naka murakoze Imana irahezagira